God grant me the serenity to accept things I can change as a man. Courage to change things I can, and the wisdom to know the differences to change yourself, amen. Mujela thuko goroka bogeti ya tla ya batlala goroga moedi etla le tsona le dipula medupi etla le bona hlebula ke buti ke tla le gona diuba ke bupi go le marashuma ka metsa ka khura tsa wetjwa tsa fula ka fetsa ka huma melo ya koma tsa le bua ka besha ya tuka kolobetso ya miyo ya fita ka pula ka ema ka thiko ka leta sifiro ya fita meleko go bo ya marega dipifo re tla bona le hlabula re tla huma mehla la re tla abula re tla gola tsapi ruthana re tsuma ya butjwa ra hlasola ka buka ka hlathola ka busha ka hlalosa ka khutsa ka hlanola ka ruta la hlanoga mphufiso wa phatleng ke makunutu mafahle marumo matlape burutho malape dikoti khutlo marameng khotsong khutso matame ra hlolwa ke sera wa tloga wa senya tlowana wa tseba hlokwana la tsela thobela motheledi ra itlhokela feletse ra gopela mesebetsi monna a ipokela bolwetse ba hlolega ke ngwetse a gatela go le metsi a thogega a theletse wa keitsa tlogela a retse le reng ka sepela molapo nka se boife selo mo nako podi tlhakana mosako dipuleng diphifo matsatsi mo nako le reng ka sepela molapo nka se boife selo mo nako podi tlhakana mosako dipuleng diphifo matsatsi mo nako ka tšea ke maikutlo ka kela ka dikgopolo ka dumela morena phologo ka hwetša khomotso madira bošigo tswelela mosegare mafinya bošilo swelela ko segare ba bapala ba dia bophelo diketo semphego sefelo dikgetho mahodu ka disutu tifo dipheto ba buša ba fenywa ka bula ka kenywa ka buna dikenywa ba re gola o di bone fola o e goga ka difua ke di role tsoga o e tshoke khora ke di gope ba rona ke di gope ka bona ke gole ke ya fofa re bona magona mabusheletsa bogodu paletse ntlo molahlege bofofo fahletse a o ke o bone bobodu mpatetse a ntšha magadi ya ba kgomolatetse le yena wa phusa sephate boima bja go rola lekase ba rona merafe ka bona lefase ka sefofane ka mošwa mawatle lapela mmeleng tate mošana gae le reng ka sepela molapo nka se boife selo mo nako podi tlhakana mosako dipuleng diphifo matšatši mo nako le reng ka sepela molapo nka se boife selo mo nako podi tlhakana mosako dipuleng diphifo matšatši mo nako God grant me the serenity to accept things I can change as a man. Courage to change things I can, and the wisdom to know the differences to change yourself, amen.
What up, priest? What up, 11? What's going on? We're going strong till the break of dawn, and on and on and on and on. What's up? Peace, what up, bless?
That's a rip.
That's a rip.
That's a rip.